Amatona adashika ibihumbi 15 by'umwimbo w'isukari kuri Sosumo bisimbisha umutima abakozi ba Sosumo ku bwabo kugira bizere ko imishahara yabo izokwamishika ku gihe umwaka wose ugahera ni makawe bashikanye n'imiburi iburi ayo matona ibihumbi 15 abakozi b'iryo hinguriro bakaba bataribagira ibyabaye ihinguriro ritwagwa na Alexi na Chonzoba ico gihe ihinguriro ryari rigeze habi kugira abakozi babashe guhembwa amasoko yacu muri Sosumo avuga ko kwari ukuzunguruka amabanki yose y'igihugu barondera ingurane kugira haboneka imishahara bitaye ko rero ku bw'abakozi ba Sosumo ibihe byari bisanzwe atari byiza tumwe mu turusho baratwambuwe
twibeje n'abarongozi dufite tukayaba n'imifato yabo bashaka gusanga bibaye icitwazo ugasanga nyine iby'imishahara birorobonekaye cyane babigize ukundi nk'uko n'ubundi ejo bundi baheruka kutugirira nabi badukorora rojima kuko yari isatiwe siko yabananije inyuma yaho bahije kugira degere dezanare mu bisanzwe nuze pusanari ya rojema na deplasima vyahora bijana na sare de base muna bafise ariko vyabaye ukwezi kumwe ukwezi kugira kabiri basha barabikorora ngo bahinduye komisiyo ngo leta
Eka nta cyizere bafise ko n'agasunuzo k'isukari bahora baronka inyuma y'isekeza yo gukora igikaju ntibizeye ko bazohava bakaronswa
Sare kategori basa umuntu aza gafuko cyane munsi gatoyi cyane kamwe n'inusu cyane kamwe n'ibiro bitanu ariko rero uye ntibitwaga nyine iprodiksiyo ibaye gutya ubira ngo babafuwe n'ibyo twari dufise
Uruganda rwa Europea rwagerageje kurondera ubushikiranganji mu byo bujejwe kugira tumenye iyo baba bateje amatohoza ku ngorane zihanze Sosumo ariko ntituraba ronko.